nora abale limoya olimoya wenora ya ponje limoya olimoya wenobe inebe limoya olimoya wenora tadini limoya wendo olimoya usifichunya morani limoya limoya usifiora inebe limoya olimoya usifayuru inebe limoya wendo lakaru jalimbe wanigima wanimwandu Olimoya kawono amani limoya chunyaru aki olimoya kaninde pie ine milimoya olimoya kapolo ledini limoya ichunga malu olimoya kakechodoy ine milimoya imie chiru wendo Olimoya kadukodon inebili moya imoduga olimoya kakechodon japonje limoya ibiye jai jali jali moya kaiwa kodonjo inebili moya yoyo chunya jali moya kawelo leo inebili moya jali moya kusiforingo Ibedo siepa Wendo, wendo na Jalimbe Moringima Morimwandu Inema midu Inema midu Inema midu Jalimbe Jalma noli madala wakaleo Jalma jalim jogo mojuana Jalma jalim jogo mapinyo jaro Siep jomo dhera luongo nyingi Atingo nyingi malo wora Ero kamano yes Limechunya Limechunya lakono Limechunya chuano mokodo ruodo Duok negeno kendo nyasaye Ero kamano ruoth Hallelujah
Amido,
inema bidu,
amido.
nyingi rwada apa ko nyingi rwote kini nyiri gichwa singo nyingi malo nikechi jan makare limenda kono kuboni de kitanda kutuoje chieno dinone pare kaka ni parongi mana wora simre maber. Limoya.